kwa tlo go fa go berekwe go berekwe le tse dilotse le di sekwa. Hello Miss K.
Leteng.
Reteng.
How are you today?
Fine.
Yeah, that's great. Agang. Yes. Kopa room pitise. Sentle sentle. What is the difference between both Sam le show build?
Ah. Jano and record. O ba tantsa mo dilotse tsa lona tsa di Facebook a kere.
Nya ranka ke. A ko tlhalose fo tlhare.
Okay, well. But Sam re duba taka ka yone. Taka yone tsena ga gare ga ditenae. E re plasterang ka yone. Le ditenatse. Di dirilwe ka bot Sam.
Ya no show build yone.
Show build. Go tshela foundation. Go bopela di rim bimitse. Ga mmogo le go aga dipilaratse. Di dirilwe ka show build. Dilo tse gantsi di rwalang bokete mo kagong ya ntlo.
Ya no nge a tlhaloganya.
Good. Why is it?
Nara ikagela bo mo girl.
Is fine.